cheza
amepagawa
ona damiza nalika
amepagawa
ona na patuma na cheza
amepagawa
hapo vipi
hapo sawa
Hi, hi,
I got
to get you.